Mabelu kumamba kulichi mwemwe akatembe nuka ochima tate ya mujinga mira kunjira mwana oto pao sorjera
Ibele, 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 Ibele,
Ibele, Ibele, Ibele, Ibele, Ibele, Ibele, Ibele,
Ibele, Ibele, Ibele, Ibele, Ibele, Ibele,
Ibele, Ibele, Ibele, Ibele, Ibele, Ibele, Ibele, Mabelu kumamba kulichi mwemwe Wota ika wavo melelwa Uchi mwayo wawe zebra kuchimo Wabaranso ngati walelo
Ibele, 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 Ibele
Opulumu kawo avekerambu Aibila mole mekeza
Ibele, 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 Ibele,
Opulu mukawo avekerambu Aibila mole mekeza
Mabeluku mamba kulichi mwemwe Angelo aimba koliba
Kumamba ulemu ulemu mingoli
Opulumu kawo avekerambu Aibila mole mekeza
Ibele, Ibele,
Ibele, Ibele, Ibele, Ibele
Opulumu kawo avekerambu Aibila mole mekeza Opulumu kawo